myself that come to see you, that they were made to live together.
Mzozo wa uongozi NAT watokota huku Sosio na King'atuliwa.
Mkutano wa pango Ikulu Jumatatu kupanga kuondoa walowezi wa Mau.
Watu wawili wauawa Isiolo katika kasheshe zinazohusu sensa.
Kituo kipya cha kushughulikia saratani chafunguliwa hospitalini Machakos.